e ngā manuhiri tuarangi, e ngā mana, e ngā reo, haere mai, haere mai.
Mātou te kapa orangi, e ka we atu nei.
Tuatahi, ka tika kamihiki tēnei whare, tūtonu, 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 ka pāo hora nei, tēnā.
Sing it loud! Tūtā!
Aotearoa, e karanga e te iwi e.
Extremely proud of our region. We are one true region. And you now add and make that complete.
Maria Maira,
Maria Maira,
e ngā mate o te mate.